baby mama. Tell a woman, baby mama. Tell a woman, tell you mama. Tell a woman, baby mama.
Bangcela kakhumalo, bangcela kazungu, bangcela nakashanda, bangcela ngobisiko, benzela umfana na, ngayicelela ke mina, ngayikhethela wena, ngayikhethela.